Jijiramatti fida waaqayyo waan irratti fida waaqayyo kaasee dhaaba waaqayyo mee ol kaanee waaqayyo barannu